ndinachinandi pasachidi kwambiri kuti nanenso ndithamange nawo ndipase uphungu anzanga ubwino uyezesa magazi ndi uchembero wabwino cholinga choti ana amene akubadwa wa adzibadwa amphamvu ndi thanzi cholinga choti nanenso ndidzienda makomumu mamizimu madziwisa mabanja kuti chonde ndibwino tidzipita kuchipatala amuna ndi akazi kuti tidzidziwa za thupi lathu kuti ana amene tikuwayembekezera adzakhale athanzi.
PMTCT is so important because the intervention has helped to reduce mother-to-child transmission of HIV. Some of the women might not join the PMTCT program because they might think that if they are tested HIV positive, their husband may divorce them.
Nde tikakumana nawo ngati anthu ngati amenewo ifenso sitimalimbana nawo timangowayitanira kwa mfumu afumuwo ndi ife tikhalirani pansi koma munthu yobe amachivomereza munthu ndi munthu samavuta tikakhalanyana naye pansi amfumu nawenso amalimbikisa kuti ayi ine mudzi mwanga ndikufuna kuti simusamachuluke maliro yayi ndi bwino kuti tipite kuchipatala kuno ndi akazi anu kuti akakuoneni bwinobwino ngoyambisikero nde chinthu chanthu choti amachivomereza.
The more men get involved in PMTCT, there will be a greater chance for the women to stay long in the program.
Mimba ndinatenga 2012 mu July mwezi oyambirira langiza natiendera kumalalika kuti azimai amene ali ni mimba kale nawo limozi kwa mfumu kuja linapita kamva nawo malangizo kuti limbisa kuti ngati mwini mimba iyo chimwini muyenera kupita kuti kuchipatala kuti mukayezese mukadziwe mvuto yomwe muli nayo.
Mu pfungu mene anatipatsa ngodeni ndili kuona kuti banja lathu ayithandiza kwambiri.
Timalimbikisa kuti mai ndi bambo ainikira kupita limodzi kuchipatala kuti akadziweza kuti kwenyewo ayi palibe panopa ndi zimene tikumapa kumalangiza anthu mapita kuchipatala chani chani anthu akuchilandira kuna kuchimvesa zosalana nde kulibe palibenso kusalana mwina kulibenso.
The male champions, they bring families together.
Ndizoona ulangizi wanga kuthandiza anthu amuzi muno. Ulangizi wanga wokuthandiza chifukwa chete ana amene akubadwa wokhala athanzi komanso makolo amene ali ndi anawo akukhalanso athanzi.
Mwana wanga yamwe ndisangalasa chifukwa choti thupi lake ndi labwino sadwaladwala chomwecho zimandipasa chilimbikiso kuti mwanangayi ali kukula ndi thupi labwino mmene mukumuoneramo. Kodeni ndi nyamata wabwino pina nditi mulangizi wabwino amene ali kugwira ntchito lake door to door chomwecho tungomuyamikira kuti mulungu yekha ampase luntha imene kuti ipitebe patsogolo.